ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesizini zakho la eMzansi, ungakhohlwa ke imbuyelo ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uklikele o bell for ama notification. So kwi video ethi namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ama teaser umkhokha, izinto okumele uyilindele kumkhokha kuyoke lenyanga September. Ziningi imbuyelo izinto ezokwenzeka kumkhokha, izinto ezokuthusa futhi ke izinto ezokushaqekisa. So hlala ke mbukeli ubukele video ngikuzele nazo. Into yokuqala ke mbukeli abayivezile kumathiza ukuthi ke uMamzimande uzothola ukuthi umkhwenyana wakhe ubaba uMthembu wabulawa, and lokho kuzomenza ukuthi ke ebuze imibuzo ukuthi yahlahle ubalo wabulala indoda yakhe, and lokho kuzokhoza idrama eningi emndenini. And baphinde baveza ukuthi uSibusiso uzobribe uMazungu, and kuzothi makhamba isikhathi ke uSibusiso uzothenga imonto. Okunye kuphinde wavela mbukeli kumathiza ukuthi ke uDifa benoMamzobe bazoba nokhilizisana, bazoba nokuxabana ngenxa yokuthi ke uMamzobe uzobetshela uDifa ukuthi ke Mlungisi akekho ready ukuthi engashumayela ebandleni. Ngidluleke mbukeli, okunye okuphinde kwavela kumathiza ukuthi-ke uMamzimande uzoba kwi-front page newspaper as umuntu owabulala-ke uMkhululi, wabulala ubaba uMthembu umyeni wakhe, and baphinde baveza ukuthi uMlungisi uzozama ukuthi-ke emduduze, and lokho kuzokwenza ukuthi-ke bezwane. Ngidluleke mbukeli, baveza ukuthi-ke uMabusi kuzovela ukuthi upregnant and upregnant ingane yakhe-ke uSiphamandla, and ngapha-ke futhi esayidini kuzovela ukuthi unokubonga naye upregnant ingane yakhe uMlungisi uMkhululi. Kuzothi makusenjaloko uMlungisi ethukiswa afuna ukutshela ifamily ukuthi ke unokubonga okhulelwe, uzothi ke sathi uyakhuluma vele kuwe isithombe sakhe ke ubaba uMthembu. And babeke sebeveza ukuthi uMkhokha uzothola indlela yawo kuyeke uMlungisi, and kuzothi kusenjaloko kuzobe sekuvela ke indaba zokuthi ke uMlungisi akasekho ke emhlabeni. Ukushona kwaMkhululi kuzothusa abantu abaningi, and baphinde baveza ukuthi ukhulekani benaye kuSiphamandla bazodecide ukuthi kahlahle kumele benzeni ngomzimba wakhe uMlungisi ukuze phela bemise lo mkhokha okulomndeni. So ngavala lapha embukela amathiza ethu namhlanje umkhokha, ngiyophindayo futhi ngibuye namanye amathiza ngiwupdate ngawo ke umkhokha. Cela ungakhohlwa ukuthi ulike le video and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.